Divisional Police Command aka che na mane ya omo difri ho ba ne se o machi owura bi afren se okujeto ene nipa mienu ya eka ne ho na akira wachi wo munyina ene se wo makọ akwa akotwa akoda wanya emfie dumie setri hyew ama kale kuntunsini na nipa ya wo mudi kati asem no ansana apose 421 mono ne din ade imanwa chidido ya wanya emfie dumie nu a wotwi afiri tetanfo me kire okada bi na akoda no wakunu no de akoda keto akura ya din ya yensaka ye ene kofi na wochemu a wotwe ne tia maraka ne kuntunsini kura wochire no apa na boyi tietiem no wotietiem no msi adan adan ade na aye wo wadwene mu kan wase madwene mu nkame ahanya din honkonkon bekasa wo mu yedin a boyani ni we no mudika akye no no wo msi ahanya din ehwo yedin a se odifo ba bi na suma me odifo ba ben wase a odifo ba yi a wona da shetap Pentecostal Church.
Missy, me who are not be yammy. You, a friend running, I mean, who are not be yammy. Oh, papa, bemwati,
ah,
and the kit
out,
and
you
know, and you could be
a young watermelon.
No, be a young one, poor
Sammy Chenis, ah, sister.
Oh, what not for Obiba opportunity?
Shem,
oh, dear, a hammer, say, Obi, what's ya, Okada,
Obi,
Wobi, a bomb, cocoa, some munya, dear, more yamma, would the second chase, you know. A crab bassia befaka,
a cocoa.
Ah, yeah, na there be o yanka ne sa obi funu e funu kura podia wa wuo mpo
ne ho akwa bi yira kura no a
betimi akwa akwa fa na
akwa
ne ho akwa bi mpo betimi ayira ma wafa ho adi na obi ba wonam ho wonyare bibia nye no wo se me wo kwa akwa fa na ko pesika like
e frase ma o ka sister nye funu na yira ya hafa sene mo chema ye mo mo do 6 months yi
ai
asa 3 million ogu so
we nyese ono aka ne nwa
sama ko da kuntunsini ne da
ko ene da ho no
ke be ka se ni tri mu ka no
ah
so we
ga ti wo mo mu ye din no asema wo ka ne se odifo ba bi a ya ye friend self floda epe a wo ne da shelter Pentecostal Church prayer center no ene so opetire dia ya de na wo mo chi no ape no mo chi ma me ne ka ho wo mo chi no a wo ma sa gwa ko chi adiku okujeto ma me ne ni ma me ne ni o bom pa ye ye ye
hey o tia de o waja ma ho
wo mu no mu so say hey
so fu ma me jare
ah
jare bia de jare bia
so fu ma me jare
bia waja ma ho ko bi beti
ah
o petia yade a oni
ma me ni nie ma me we requested the head Facebook form re na ni woni o ne gina ho no ma me o gina we
eya so no ma sala e mo bo se ni no ho we ni ayama obi ye nyama obi
oni
na fe na ye be chuche na sna fe
e
do akotu na ye sna fe di
ah
any
minute,
I try again.
There will be any comfort. Yes, Munkara Mukokuno. President Bian wants to obey sign. Obian sign be that. There do a mock of Gumia tread your name where the Awania catch or say, why am I? What yam must say?
It's mammy when I'm Obia Kodiagunu. This is the woman. Now, one more chess, I will write, or you could you talk about one church rep and quite away your honey. I cry when I saw one thing. Will your question as a member? Where they were in the home and I cry with the animal mean Pekasa. Yes, I could have come to see what could do my Kale Cospro. Ya wobato, ya womuguso, ya ascend with him, any permians, and ye. And then ye can say, I have a yime, Divisional Police Command, no mukromu punch, din. So mun yemuna, patapani pito, a banner row. One more Facebook, kuni susa, way, and ya born a kutabuan will be betty, and a cranesano.
Yamin pain for a darum, and now so,
Yamiado. Nana. And Nadia, me person new din como, baby, meaning, sir, said the Muyasun Sumunipano, Munimunoma,
sir,
send him form,
sir,
I'm sending him humbine,
sir.
Nana, who say, and the Ghana, Hana, Yako, yes, and there, your friend is saying, I saw for because Nancy Anna, a bad angel, say, so for baby, I catch a branch, ye be Ochi, Okada, and I say, Kumasi, a becker, say, Ochi Pragabi. Se onye de onkutwe ni petimra no fanye sikeduru mano eh na so fo de e de na nana omutun ko yesa de na wadwen tire ne wo hu se ana se imsunsun mu asichese
yo akula meda wasepa ne asemia ende wi o de atume ni mi me fa konya yesu akye obi bia o hwe me kia wa hwe fo nyina
yes
un se brebie twem no midi kan ka kire o se asofu ni bi ya azan ebi ya trofo sofu mami ya o ka kire obi so nkotwetie mbra no secret wo ho secret
wo ho
secret bi e wo ho no secret e wo ho ne se ebetimi aba ne se maame no ope nipati e de akwa akoye na ade
ofa nyahwe ma abrantie
dabi ebia e pa abo na oye de obo no nso en ho aba asem ti na oka ade foforo
so abrantie zo echi na na waje atumu
se waje atum se onu ne kwetwa atire no meboa
me dase
enso ade kro a mode kwa akoye no konfo na nkase na nim ade kro a ana se aha so fuma me no na nim ade kro a odi tire na kwa akoye den
e kwa akoye
e se nipa odwane onu ni bebi otete
e no kre
no 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 kase kwetwa tire bra no onu nim ade kro a ode kwa akoye nka obesmo se kwetwa tire bra oba se so oba be ene me ba be di nketa ho no oba na me se o ba fa nipa ti bra
ei na me ko fa no
e ntimi ka se fa nipa ti bra na che se minima de a me de ba be ye den e ba be ye nti e ye two things ida o ta di bi ba e ma ye ta de ye nyoma nsu we nko na ati jama e ho ade di ama ma nsa nyina ye den
ate
ate
that means moye
so de me pa tre no kronfu obi a wo che na o se ndie ya na me gbo kro no. How sure are you say this isn't the only one nipa na ye? Mai mu ha ye obi a oga na se kakra bi o mo se takra de nkula ayira. Nda ye si we nkula ayira. Nda nipa si mesi ayira. E ya atro di fo se ya na mo ya man fo ayira ayira no.
Because nana we mtwa wanu e mo wan se se akoye sofo anya sofo bema oba dunia badaye.
Utemi na imagine senka we say omanche no enenka abrante ni timidi tre ni koduru na kachi so a onso no ode be na adi u nso na onso no no yere ne umba sa asof mami we si otonku o kwa kotobi o to anointin oyo o kwa kotobi
e no mudi yes anwoma no
nti e bia abenfo nku nkra o kwa koto wo sa asof mami we ho no e bia kranpa na nipa ho akwa ni bi wum
no kaka ka bom dia esa dia
enti ta won so no wantu ana ma ankoto a otwa ni pati na ye den
enti nana o se sa nyoma we dia nke nim se se bi o mo nana no mkra na mo ta ye sa nyoma no ba se akoye sofo maame no wo ka se mi se odiye e bi anointing o yo ana se nkun ana se minim se se o mo nsuo yi folder water ne sa nyoma no
eh papa utie mi we are see aye we a comfort you minim se oya presenter ni dia oni bebre ehia
yeah
obi ani ni sumo di ejuma obi usi motia obi usi kabre obi usi tigare obi usi atianframa ebi a wo bosuma wu kura no ebi odi krama ebi a media chiri sansu na ewa comfort obi so mukita sumo abonya sansu mani so edi nipa moja ene ya ade sankrofoni bi na kachro se fa 1 million bra na me ma 10 billion
no da down
ade o sika machine woni fi won da me pa tre no
tipa
ebre bi etwe mo mo che konfu obi se sa konfu ne ku nipa mo mo kwahwe honom no na nipa mo ja enso sa gu kura mu sa si wo no
sa si wo
ei dia de na o de kwa akoye
ti na na ne mu na mu ni mu
so ati ase
se mo ya che o mo se odi koye sika du
odi koye sika duro nti so fu maame sura abofu o ben ene wo wiase a omo yesikeduro ana onyankopon ben ne fresh of mami ono ma wo akwankyere yesikeduro hu akwankyere na okwa akoye
eh because e won won
as of mami no mami kyere ade enka wo hwe bible num a enka wo se osof mami de enka wo ka nkwagye ho asem so ati ase enka obi yare enye osof mami we adwuma no no e se ahaban enye osof mami nko rim eye ya konfo eye ye na ekurim eye ye na eweni
amuhu ahaban etu
ene enhu se sa ahaban we etimi sa sa yare we onim sa ahaban kasa
ei na 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 we die wo die asem aba nti ahaban ni bi no die bi ne kasa e na die bi so men kasa
ma me ma o eh die ye komo ba ko eh ye wa ahoma bi a ye frɛ no ahoma chem
ahoma chem
sa
ano ye de
ahoma chem ye dwa bi a so wo kwa kwatwa sa ahoma na enwo se usunsum ebeto so
enya so usunsum to
dwa ne so se to dwa ne so na otwa wallahi me kama ti a mi hu da se ubewu opa ye ndi echi ndi obi a ogi ne hu di bia no onku rem
enfa oni edu a wadi
me say yewade bi wo honma papa ma menchire ade yewade bi wo honma osoro me mi jinya nkupo ni pa
because president busa kwa talibas ne wo ye say crab ne o you are friend say wo say crab odue
o say mo fa kaiser de ma kaiser me say me mi kura breku ne mi kura na amane mi kura te gari mi kura te anframa ansa na me say kita kramu bosum o ye kramu me me bosum oba oka arabic
ei
Bosom ne ba o ka arabic a o ji nyamidi eduru se nkramofu o kire kom a me bosom ne so kire kom amu di salon nso di bi
nti wa so ye bi
me anso me ye bi na se bosom a ne ba me ame so na ete
nti na me bisa no
nti ye obi wo ho a o hwe me sisi ye bi a e aware asem me sero me nko sa asofu ma me bi ho no nko kan kire o ti kwetwa ni pati bra ene ndem brante ene nso a yaba no eya ye dwia abo ye pisika ntenten
sentina because o hwe eya abrantie ni sof maami minim se omienu na kabo mu se omko jiskedro no because ena minim se se konfo bi so na ka kire omu se omu ntwa mra na mefa nya ade mo mo
utie me abisim die ye esi ye abisim nim se we nya first time abibisi esi wa abisim
sa
1989 na JJ na na ewo so ebisi sa ema JJ ma omo di omo ko firing squad
ema omo ko omo yes
obi a wa border enye psychiatric hospital no wo
abante nyo border
abisim hene ejina wa se wa border nana misre bi se o se na border 40 e chere o ba bi ti se ya wo be ka chere mi se wa border ah border 40 mi gare address
we see dan auto taxis
won se won nipa nipa ya won ye ma jata edigan won makata ne ho eda adaye ke den ke nim so nka obi a waye mpese mpese sana gana fu nyina eda yetim hu obi a waye mpese mpese a unim se we die twikatire ana abrante bi a watoka unim ejuma oye ana se kwan ofosu nyo niskan so ya eta de tu yetim so obi abo na so waye ta tu waye se oyi nipa bonini na sa abrante we hu nu oba ofi na obekiro se oyi sofo kra
obeji edi na me se sofo maami die kra no na na obeji edi because wo hwe abrante ni sofo maami there's no difference no obu di na wa obeka se ye be ka ne se ye friend se ase omu firi so na aba
maami kan cho ade both cases both cases I can let you know for a fact say sir two incidents no it was not the first time enya fi na na ac eya ade omoye
so waka say omoye
eya ade omoye de eye na nipa nso no eya pesemi nkuminya nipa ngwin ni nya ho nipa ni ni nwa ho do na bible krampo sinti say udo nyankopon na so dan na so tan nwa ye fa so ne wum
eno kra
na onyankopon ne bakrampo ba asase yi su no o se ekom de me no mama mi aduane ndi
eno kra
nsu kom de me mama mi bi me yare koda yare sabia ma be chea me de fiase ma be hwe me
eno kra
na o mu bisa ne se na bere ben na na o de fiase a ya mba be hwe o na o se wanya ma onwa no
wanya ma me
ntu wo onwa hu nwa do a o be kwa ko de fiase abraham kwa hwe no
ba kwa hwe no
na ka no kra pass wit much chi onwa twa ni ti
ase twa ma branche di ase twa
abrante ne me ka chere gana police abrante no as of mamini omo hwe of mamini yi e si when your first time omo bossa e chu bebi as of mamini no na asore ne wo no I strongly believe that this is not the only person e ade otaye na me tu minwa mi gana fo fo so se mo pembo aye amonto mo bo aye aye wo ade bi si aye bible cramp say by their fruit we shall know them
eno kre
uti mi ko sofu maami bi wo ana sofu bi wo na osi mi bedware obi yiri a waye onho ade osi obedware wo sesen
na na me kwa mpese mbisa wo se de wo ka sofu ase wa de bi e beji tumi wo ho pena me ka se budi
da bi a sofu no bebre e ba me honum what you say omo omo ba me honum no gana si mi kan da da o mi kita sofu nko a de omu gidi a omu wo tv station ba ko 5 a de bi aman fo hwe omo
nana ale we die like e si maso
me bosun ba me ka bo me bo se mi kita sofo ba ko 5 a omo wo gana ha si a
omagidi
omagidi omo kita mi suma na amane mi ana mi tuma omo
Na wo de no so catch on say say there so for me dey bia na say
dabi 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 dabi. He? And there asofu ni bi omoba me hono ma ye hunu na me de ma no. Asofu bi so omoda ni dua. Ebi so omma lotu number. Ebi so omo chi abefo.
Ni na.
Ebi kura po si omu yi sika.
Eno kure.
Me to challenge am Ghana asofu nyina. Sofu bi a osi omma lotu number ano yi sika. Ombra embe kire me Bible mu
bebi e ka se yi lo
bebi a onyankopon ka se okọ odiloto number beba bi jana sofo osofo na okọ no honu ma oton anointing oil ama onu owo oil company wo onu
bebi
e yo bi oil bebre to botic normal white sticker no normal de omo sticker abọ ho na nsu a ma ba beji efri suma na omo de apete so into hey. Into won okoda honu ma na sofu ni jina jina we ni so na so daaye eh etu mi no ani ye nkotia nkotia
enti ye won hunu ni ye won nkotia nkotia no
nkotia nkotia no na ebi fere ni muotia
muotia
eh na obon pa ya obetimi ama muotia ni bi aba bewura mu na trans na ye o se dambo obetware wo ho na afi
o kansem bi
o kansem afi ye bewia won kai won de me pa kire no
kasi esofu we de o pa o
ni nyina wo ho no
because we be video a kasi o touch na ni pon twa no ho
na enye bibi na wo ma osofu da ben da na wo hu se ye ya sori a obi obo twene hun konkra Canada ana se osha hun konkra Canada ah da ben da na hun konkra ka obi a oye osha wa sori dinda
Ose nana dia okay no etumi ka bi but e bi dia so ya na asem tum se e bro so
utie me ya wa dia bi se ye nyina yetiman mu ha na obi se wa ma obi lotu number 1 kutwa ma ne so asemint
e no kre o dia omu dia omu ya omu dia but sa di pa 5 no ma ba ji wa hi pe so cheche nyoma ade ma omu
nyoma na me de ma omu no ye wa bi se e bi a opa akwentu Upa kun tu na ohwe o na se akun tu no utu kwa na ebeboa wa ojiji mu nyina mu din na wa fre fi ai na wa fre
wa fre wo
wa fre na ntia na mu nyina wa nkula no nti study se ba ko akula free we nche a na we ni abre we free we nche a na we ni abre
ko so command secret
e se so di ejuma ko ma no na ejuma ne so na ohwe edidi ewu ma na wa fre na akula ni di gan insani ade aba ni aba be yi musu ama unti won no we dwuma ni be yi no obekɔ se sɔfo no na aye ni yi ama ti na waji sika kɛse eduru sɛ yɛsɔ yɛ hyɛ fanso na musu di nantwi aba
aba mamu
tembi a mehyɛ fɔ bia no anantwi wɔ ha sɛ meme nso menye dwuma wɔ man anka ɔmo ɔmo ba fa hyɛ nsu nsu ɛnyɛ ɔmo na ɛde ba
nti ɔmo ana tɔ bɛ
afi na akoma yɛ sam we bi a che se obi timi be gina ti so ka sika sem te se aso o to nto for 1 million bra mi ma 2 million fa we bra na mi ma o sei da bi enka kom te sa ka enka ne tete kra o ko konfo o kra po enka usuro be sign kita se che ne proye ne azan ne dream bi nti a aben ti no
adi so di o ti ese ma so na mo bu o mu because si aso fu o mo zan ye ye yi Man, I must have boomed. I saw 4 or 5 years of boomed. Just imagine, say, Ghana 40% per annum, Mazar, my
own, sir. Uti, me. Yes, sir. We are here, we. Ubia, ne quire, or befaso, and in Sabacon. Menon, men for us to say for young Kupundi, a book chrono. And so, what by me, change a memo to me.
Omo, like Omo Patro, and I say,
oh,
said Deno
Baba. Oh, you nipper does any overfro, Ebi and Anami, a sofu, Yuki. Master and by a bear 7. Nana Sisian on your man, Kuyi, me person me to me two pong. In Tabia, I'll better and say, Ebi a bear, dear Simisi, dear Simisi, dear Simisi, Nabia, ya ye seminabi. Nadia, my dear child, dear Comano. Oh, Garano, a bear catrano, who wants a fee. Oh, on my eye and a said die soon. Nti mo ya sori ni nyina no ne ni bo wa na ye se
osum dai
aso osu dai aso wa da on dai nti mo bo mpa ye hu ko mo je praise and worship ni nyina no wo ohwe wo ya ono wedi kan hu sem se e bia ware ni hiam nti wo hu se ba ni hiam tu so no nya bo so pe na che se woni age Ntwen kosi baby a. Aden ti na asofu ni bi UC Range Rover. E bi UC Benz. Asofu fo na omo bompa ye amanfo ko se omo kodi na omo UC Range Rover, e UC Rolls Royce ne Benz. Asofu omo member sen su ne kwi Rolls Royce.
Na mezi omo members no. Omo ji omo nsem srade ana se.
Ono no ade na wa ba beji na obeji free minchen se oje na abo anu.
But emwawo
aso emwawo ama nipa aba ama onu so ne sa kona no ama ni bibie jina ama no nti wo asore ba no wada no slave dey make am what me say and dey pa bibi pa na me chere o sa no
yeah nti pa
wo no se ohia de o se konkoto edwe nim na bompa efa su
free rade.
How many times na so of my muse wa free rade yenet ya si obi akwa asore wan hwa wa ohwe me krampo ye dekin. Asoro nya nkunya omose yen ba afode sofo
se bi so obo mpa ya ye hu se bi obo ba wa be bo mpa ye se se
ba ke asoro
nya ba ka se eh nana bozo eh misrew mpese bi si asore dan
nti asore dan na ono be ka kire mi so piso si ntumi na me de be ma na ma ne de aya nwade no ene na be ma wo be ko de collection akwa akoma no 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 de si asore dan no
nana bozo ba.
Mhm.
Papa. Asofo nsem ya waka yi. Waka so many secret. Amie hu say asofo ma me nyoma na oyee ni. Na eh mi bise o. Duma be pa na. Na nanu mtu ma oyee. Because waka kan eh like 2 year ukura.
Okay, ejuma me ye de dɔso.
Usaya re.
Ade a menye e wo maso oyee. E first cabbage ska.
Mhm.
Ana min sa twere.
E twere.
Ana min sa kwata.
Kwata
sa nyoma mi nsei
onye ho adwuma
mi nye ho adwuma mi kita kramu kramu wo adwuma otimi ye kramu adwuma no adwuma wo fra na se ye kramu a me de be ye ne se ebi a wabo abaya bi hu ka ebi a wabo obi di na koduru aburochire wabo aba bi di na koduru aburochire mu koduru onom no wakwa ko hu be ma foforo
ejao
na chese we yi u ba kwa ma wo eno no de obi a fra eno no ye de kramu na be ya ma wo. And I said, Obide Oka, Nani Pani Peso Bequia, and on me de Tigari in a year who age my adding a mound. And I said, Waka could draw a blue chin to Nankrata Sam and Cosso. Otalia now, why Abrabunum Koye, and on a Namani, and on Ofra, Mijudi, Crow Friso, na my Ebisa amount, Ebisa no, 1.5. Miton Kukuminu. Kasa prekumi nu na me dia ye bisa ehu o hawo na edi unya no ana se okoda anda no bebi efiri se efiri ma me ebusuem se efiri papa ebusuem ye wo bi wo hon ma ne hawo efiri nyina no emfiri no obo ne homa den pa so obenye sika nsu ye sa mfie na ofiri mu ntino wakwa kwotena brochire more than 20 years ni plot crow ni bi
o me si
dan dan crown pon ni bi. And they will be so on so abrabo ni so aye se otware no honko a sika ba ni sema engine obi ho no ma ni sem srade ni yage di akwa ko shebo chi ase ti sika to ni sema 30 billion kra to ni sema ohun di ode be na ase ni e wo ba bi so on so we duru ni penyin fiem
opaware
opaware onya bi obi so on so a one be ma tena oji na kuma ma be ma no e be wi echire no ne be ma ni tema ye basa. Ti weni beba on so ni wi akọwo a enu su tu anamo a mitimi bua wo ana ye wo spiritual marriage spiritual marriage ya die bia spiritual marriage no e wo ba so a ene ko fa promise and fail
eba
no ade e ta di spiritual marriage ba ne se obi wo on ma o so ano na odware wa abontin na ohwe bible mu krampo a bible ma yete ase se onyankopon abofo no na mo osoro no omuhun fom enwu onipa da sanimba so mo ho efe na de omo ne bronsa ma ba hadada nti ono de ade anya ne fe
ade ye ne fe
so nti o ware wa ono obewu
e wo hum
obebo akonma o ye be ma na hum ba ware wa so obebo akonma ene be ma unsem sika injina o ye ban so a okofa be ma so one ne twekora nti ubo se be ma no hu de obeye bibia ase hu ye ne hi
uni ni musilko ase o mu ta anwali
o wati ase e
anwali ho de
npa uni ni nchen so a na ase wafe o ban so obun se aware na ye basa na ewo obi nsu won so ejuma o ye no oni ban bo ɛna ɛwɔ obi nso nso a fie no ɔfirim no fie no me wɔ hɔ no me paa ɛwɔ fie hɔ to the extent sɛ ɛbia ɔtumi hwɛ ɔfie mu nyinaa maa ne nyinaa wɔwɔ ba mu obi ani wɔ a wayɛ wedding ɔtumi hu mbɛɛma no ɔtumi sɛ ɛbi no me nsa nneɛma basaa basaa ɛna sɛ wawɔ ɔba nso na ɔba ne nso hwɛ n'abrɛ bɔ nko yi a metu hu ana mo sɛ yɛ exams bi nso na ɛda w'anim na wohu so a metu hu ana mo ɛna ɛbia nso wakɔdi akwantuom deɛ ɔde bɛba fie aba bɛyɛ agyapade ama ɛhu bɛɛma a bɛɛma a yɛka no ɛnyɛ bɛɛma ne wosisi o bɛɛma ne wobɔtom wopɛ sɛ nneɔma kɔ so woyɛ adwuma obi tɔn pea wɔtahwɛ ne ba university obi nso yɛ police ni da biaa aban bosea da bia wagye loan ansa na ne pei ne bɛba no korampo na wakɔ bank akɔ akɔyɛ overdraft
ɛna na mpɛ sɛ wohu wasɔn yɛ so ɛ ifa na de wobi hwɛ wobi
wo yo obi hwehwɛ me a me wo kumase ɛyɛ ɔte kɔkɔɔ so okrom kumase baabi a wɔwɔ Ghana half an ɛ nyinaa no wobɛsi kumase nko a na ɔfrɛ me nanabosom gba mekyiri akwan ɛnyɛ yere akwan na ebia nso a wo nso a ebia ɛyɛ yareɛ bɛrima bi wɔ nso a wobɔ adabiridwo wo bɛrima no wontumi ɛnyɛ adwuma yie ɛno de bia ɛbɛma ntɔkwa aba fie ebia nso a wɔpɛ awoɔ waware 30 years ni awoɔ mba ma mɛmfa ho ne baabi a ɔwɔ ɛkyirikyiri ne ɛkyiri deɛ nya ne sɛ wɔbɛfa ma homa na wafrɛ me wofrɛ me a yɛwɔ aduro bi na mɛyɛ ama wowɔ akwantuo ma mɛyɛ ne yɛde asɛn no na wayɛ ɛna sɛ yɛ nkratasɛm me adwuma bi a mɛyɛ ama obia me ne ɔto nkyea ɛyɛ 9 days sɛ 9 days ne duru na sɛ ade korɔ a wɔhwehwɛ no wo nsa nka baabi a wɔpɛ bia wotumi de mekɔ
dina kumase ne fa anaasɛ woni like area
area mewɔ ɛyɛ asoroma so nkwanta asoroma so nkwanta ɛna meyɛ de mewɔ me number ɛyɛ wow outside Ghana plus 233-55-715-8489 plus 233-55-715-8489 wa a ɔhwɛ me onua dɔfoɔ sɛ yɛ aware sɛm akwantuo sikasɛm nneɔma ayɛ bisi basa sɛ wopɛ kwan ɛnya visa woakɔdi aburokyiri nkrata sɛ mi nkɔ yie sɛ wopɛ awoɔ ɛyɛ gonori a yareɛ bi a ɛha obiaa huhu mu yareɛ yareɛ bi a wanom aduro a ankɔ wode aduro aka ankɔ sɛ ɛyɛ duabɔ yɛabɔ odua a duabɔ woda nso a wontumi nda nso nnipa korɔ no ɔmfrɛ me menkyaagye wɔ ma so ɛ nneɔma mmienu mmiɛnsa bi na mɛyɛ bisa meyɛ bisa na mpanyimfoɔ kyerɛ a na ɛtu ho ana mama na akyire no deɛ wɔwɔ akoma mu no wo so wode aba abɛda ma se
medase nana bosomba nana wei ɔ last word a wobɛtumi aka ɛde atu asɔfoɔ ne fo ɛne mmeranteɛ no sɔfo sɛ sɛ sɔfo bɔɔ paa hwɛ na mɛnyɛ ka kyerɛ sɛ adɛn no na ɔyɛ nyame nnipa no mpɛ sɛ like wotu ghanafoɔ nyinaa fo ɛfa saa sɛm
yo obi bia ɔhwɛ me meserɛ mu meserɛ mu munya abotere su nkwa nkwa ne hia sɛ nkwa ne hia nso a na sɛ ebia deɛ ɔbɛdi anaa deɛ ɔbɛhyɛ ana afia wobɛsi kaa wobɛtɔ nti na wokɔ sɔfo bi hɔ ama no akɔ daadaa wo sɛ kotwa nnipa ti anaa wobɛkɔ kɔnfuo bi hɔ ama no ɛbu wo afa so deɛ a ka wakoma to yiem adwuma bia woyɛ biaa no frɛ me na metumi nto ho anammɔ ɛmboa wo na wo so adwuma no ɛngyina ma wo na wo so ɔmu yie deɛ no a ɔmu yie yie no wosu nya bi na mɛnkɔ sɔfo bia hɔ ɛma ne nkɔtɔn anɔnte hɔ yɛ ɔma a owie nso a asaa ka kyerɛw sɛ kotwa nnipa ti anaa yɛnkɔ ɛma kɔnfuo bi ɛnkɔdaadaa wo sɛ ɔbɛyɛ dɔbu moni ama wo dɔbu moni bia ni baabia dwumadiɛ bi a woyɛ bia no nso a wopɛ sɛ wo nsɛm sika ɛgyina ma wo so wofra a sika kwan ne dɔɔso yɛbɛtu ho ana mo ama wo nso woayɛ yie
Ghana TV 1 yɛda nana bosomba ase nti wakyerɛ sunsun sɛm ɛna wamayɛ hu saa video na yɛhwɛeɛ no ne yɛ na sɔfomaame no ɛyɛeɛ no wawe atituate ɛna wamayɛ so secret bebree asɔfoɔ ne na ɛyɛ nti kɔ so a subscribe to channel yi na like yɛ video biara ne ma comment miehu comment adwen fa ho na ɛkɔ so share ɛbɛyɛ deɛ afoforɔ so bɛtumi ɛhu sansɛm wei nyinaa bi nti yɛda wase se unya usibre na ohweye